Kati hae, te wia hakoa e pouri ana e tahi minita Māori ngā panonitanga ki te kāhui minita o te kāwanatanga. Kei te harikoa ke e tahi, i waho nei ngā tūranga minita whai mana i ngā wā o mua. Nō reira me whakawhiti atu a nō tātou ki te papa o Waitangi, ki tā tātou tu te tōranga pū ki a te Okiwa Mclean. Te Okiwa, he hoa, he rā nui tēnei mō ngā minita hou me ki o te kāwanatanga. Neha?
Tika marika tēnā, Skori, he rangi nui whakaharahara tēnei mō ngā minita hou kua whai wāhi atu nei ki te rūnanga minita o te Premier Chris Hipkins. Nō te rā nei whakawahi ai rātou ki te whare o te kāwana tianara ki roto te whanganui ātara. Me te aha huro pai ana, te whare huro pai ana e rā o ngā huna i whai wāhi atu ki tau a rūnanga. Te rā tētahi tokorua Māori kua whai wāhi atu ki te rūnanga o muri, arā te pai o muri, arā ko te uri o ngā puhi tonu o te taitoke rau nei, arā a Willow Jean Prime tērā. Tahi, rāua tahi ko te uri o Ngai Tahu me te Waipaunamu a Rino Tiri Kātene e rā kua tautapatia, kua whakawahiatia ki e rā tūranga mananui, tapunui. Skori, hei tā rāua kia hau i tēnei rangi, he honore nui tēnei mā rāua me te aha kei te hikaka pau te kaha ki te whakatutuki i ngā mahi nui, kei mua i te aroaro.
He tino honore tēnei moku a mō tātou katoa, kia eke ki tēnei tūranga, hei minita mō te kāwanatanga, e mōhio ana hau ki wēnei tangata katoa, ka whakapau kaha mō tātou tīwi Māori, engari mō Aotearoa whānui.
I'm just delighted also to be here as co-chairs of the Māori caucus that we have cracked into the minister role, so great day.
He rawe, he rawe, mihi ana ki a rāua. O tira, ki te katoa o ngā minita hou te Okiwa, me te aha, he aha tā ngā minita hou ne mō ngā kaupapa Māori, kei roto i o rātou minita tangaka. Reo i te kōrero mō Willow Jean, rāua kōrino, anake engari ngā minita hou ne. He aha a rātou kōrero mō ngā kaupapa Māori, kei roto i wā rātou kōnai.
Hei tā te minita papāta whai hou a Willow Jean Prime, ko tōna aronga nui mā tuatua i tēnei tūranga hou, ko te whakaū me te whakapūmau i te tirohanga Māori i tērā i roto i wērā mahi, arā ki te titiro ake rā tātou ki ngā take a huarangi e karawhiu nei te motu whānui, arā te āwhā me te waipuke e horapa huri whānui nei i te motu. Me ki pēnei, Skori, mātua rā ngā whakawhiu ki o te āhuarangi, o te huarere ki taitoke rau nei, ki Tāmaki Makaurau, tatū atu rā, ki roto o Hauraki Pare Waikato. Manohia nō tuia ki tērā, tērā tētahi atu tokorua kua tautapatia, kua whai wāhi atu ki te rūnanga a te premia nei, ko tā rāua i tuku i te oati ki roto i te reo Māori anahe. Hea hae, ko tā rāua, ko tīmatai rāua, tō rāua huarahi ara ako i te reo rangatira.
He mea tino whakahirirea kia au ki te kōrero i te reo Māori, kai roto i tēnei whare.
Very, very special for me. I am on a journey tracing my whakapapa, and so it was something that I felt was really important and really special for me to do.
A tāhua rāua kōrero. Nā, te Okiwa, kei Waitangi koe i tēnei wā nei, kōrero mai mō te wairua o te wāhina i tēnei wā, me te aha ka pēhea taua wairua a ngā rānei i te tainga atu o ngā minita, me te premia o te kāwanatanga ki kona.
Skori, e mauri tau ana te wairua i tēnei wāne ki te maina ko ia i muri āhauna. E tērā e tahi o ngā kai whakahāre, whakatikatika ana i te whare rūnanga i muri āhau nei. Me ki e whiti ana te rā, e paki ana te rā, nā kupea te rā i tō mai te whanganui ātara rāno. Hoi anō, kā re kore, koi nei te terenga o te kārohirohi me te whakapapapaunamutanga o te moana o te pēwhairangi i mua i te taenga mai o te taianifanifa tāngata kā whakaeke mai ki runga i te whare rūnanga o tirā ki runga i te papa o Waitangi i ngā rā e hāre ake nei. Tui anō ki tēnā, Skori, koi nei te rangi e eke ai te kotahi wiki o Chris Hipkins i te tūranga hei premia me te aha kāre kore ka ātete tia nuitia, ka whakapātaritari tia nuitia ia e te iwi whānui o ngā puhi nui tonu mō te taha ki ngā panonitanga ki te rūnanga minita arā te taha ki te whakaheketanga o Pēni Hēnare i te tūranga o te ope kātua kātahi mena nai a mahuta i te tūranga o te kaunihera kārua. No reira, kāre kore ka tutu te puehui konei ngā rangi e haere ake nei skori, utonu mai e te iwi ki ngā kōrero whānui whāroa atu i te tiriti o Waitangi.
Te Okiwa, nā runga anō i ngā kupu i puta ake i a koe i te timatanga o tēnā kōrero whakamutunga au, e te fitinga o te rā, te whakafitinga o te rā ki Waitangi, te Okiwa Mclean e mihi ana ki a koe. Tēnā koe e te rangatira te Okiwa i e nā whakamārama.